Enda pole pole. Haya, kuja baba, kuja kabisa, kuja kabisa, kuja kabisa.
Eh, chukua hiyo reaction.
Orange. nyendete uria wendete uria wendete ibabu ria wendo ukona anja
Mami, never. I don't think I'm a man.
Don't look at it. I don't think I'm a man.